Bwana kina mito mbele yangu. Oe asante, Mungu asante, Mungu asante, Mungu asante.
Thank you.
mwana wadui Wale wasioni takia mema Sina cha kukulipa Nasema asante Mungu Sina cha kukulipa Nasema asante Mungu
Peter.